abandi biganire vingi no bica kuri Indoni TV reka ndabaramuse ndugiye kandi ndabahe ikaze bivanye naho muhe muri kano kanya nko muzi rero Indoni TV tudasiye ko bacu bazanya makuru ashushe ngino cyane cyane kwa kinywa barundi basanzwe bakina hani wacu ndese no hanze y'igihugu abarerezi abakinyi bakera hamwe nabandi batandukanye n'izindi ngino zitandukanye no muzi rero tugomba rero tubabwire ingene amakuru tugomba tubagira makuru y'abakinyi barundi ngine bagiye bavitwaramo mu ngino za CAF Confederation Cup tutanguye rero hariya mu gihugu cya Djibouti umugwi wa Asas Djibouti Telecom usanzwe ukinamo abakinyi bagera kuri batatu b'abarundi tuvuge Haruna Lucho Nigwaza Sudi hamwe na Kaze Gilbert Demunga wari wakiri umugwi wa AS Kigali usanzwe ukinamo abakinyi babiri b'abarundi Hussein Shaban Chabalala hamwe na Landry Ndikumana ari kuvuga rero uwo mugwi wari wakiri umuntu n'umugwi wa AS Kigali urukino rurangira ino migwi inganije ubusa ku bundi ku ruhande rw'umugwi wa Asas Djibouti Telecom abantu bakinyi bose batatu b'abarundi Nigwaza Sudi Kaze Gilbert Demunga hamwe na Haruna Lucho baratangiye mu kibuga mu gihe ku ruhande rw'umugwi wa AS Kigali umukinyi atanguye mu kibuga ni Hussein Shaban Chabalala ku rundi ruhande n'umugwi wa Gaita Gold usanga ukinamo abakinyi babiri b'abarundi ariwo Saido Nibazomwiza hamwe na Arakaza Makartir wari wakiri umugwi wa Al Hilal wo muri Sudani ariko urukino rurangira uno mugwi wa Al Hilal usinze umugwi wa Gaita Gold igisindo kimwe ku busa ni kuvuga rero Arakaza Makartir niwe mukinyi wenyine w'umurundi yabonetse muri urwo rukino ndetse yaratanguye n'urukino anarurangiza ariko mu gihe ku rundi ruhande Saidi Nibazomwiza wewe ntiyigeze aboneka mu kibuga bivanye n'uko atigeze yisanga mu rutonde rw'abakinyi bazoserekura umugwi wa Gaita Gold muri zino nkino za mbere ku rundi ruhande mu nkino za CAF Champions League nuko umugwi wa Vipers wari wakiri umugwi wa Olympique Real de Bangui ariko uno birangira uno mugwi wa Vipers unyagiye Olympique Real de Bangui ibitsindo bitatu ku busa nyego mu Burundi mutombola Fabien yigeze aboneka mu kibuga muri ugo rukino ku rundi ruhande umugwi wa Young Africans waranyagiye umugwi wa Zalan Football Club wo mu gihugu cha Sudan yefo ibitsindo bine vyose ku busa umukinyi w'umurundi ariwe Bigirimana Gaël yinjiye mu rukino ku munota wa 77 nidwi urukino ariko urabona yuko n'umugwi rero wa Young Africans warayunyagiye uno mugwi wa Zalan yinjiye ku munota wa 77 urukino ku rundi ruhande amakuru rero y'abakinyi b'abarundi basanzwe bakina mu mahanga tugiye muri Afrika yefo nuko umugwi wa Kaizer Chiefs usanzwe ukina n'umusatirizi w'umurundi Bimenye Imana Bonfils Caleb warayunganije n'umugwi wa Marumo Gallant FC wo mu gihugu cya Afrika yefo barayibanganije igisindo kimwe kuri kimwe umusatirizi w'umurundi Bimenye Imana Bonfils Caleb yinjiye mu rukino ku munota wa 46 ku rundi ruhande mu gihugu cy'u Rwanda umugwi wa Rayon Sport warayisinze umugwi wa Police Football Club uno mugwi wa Rayon Sport usanzwe ukinamo abakinyi babiri b'abarundi ariwe Ndize Samuel hamwe na Mbirizi Eric mu gihe umugwi wa Police FC usanzwe ukinamo Musa De Jong runo rukino rero rwarangiye ari gisindo kimwe cy'umugwi wa Rayon Sport ku busa bw'umugwi wa Police Football Club n'urukino rero abo bakinyi babiri b'abarundi ba Rayon Sport baratanguye mu kibuga Mbirizi Eric hamwe na Ndize Samuel mu gihe ku rundi ruhande rw'umugwi wa Police Football Club uno mukinyi Musa De Jong nawe nyene yarashoboye kuboneka mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga ariko ku rundi ruhande umugwi wa Kiyovu Sport warayusinze umugwi wa Espoir FC igisindo kimwe ku busa igisindo cinjijwe na Nshimirimana Ismail Pichu ariko ku rundi ruhande uno mugwi wa Kiyovu Sport usanzwe ukinamo abakinyi batatu b'abarundi Bizimana Anis Kutinyo Bigirimana Abede hamwe na Nshimirimana Pichu yinjije igisindo abakinyi bose baratanguye mu rutonde rw'abakinyi 11 batanguye mu kibuga mu gihe ku ruhande rw'umugwi wa Espoir na mukinyi n'umwe w'umurundi asanzwe akina mwari kutugiye mu gihugu cya Zambia igigarogeri gabandije ku ndwi igira kane aho umugwi wa GB warayusinze umugwi wa Nkana Football Club igisindo kimwe ku busa Derrick Mukombozi myugariro w'umugwi se kuri agihugu intamba mu rugamba nawe nyine akaba asanzwe na kizigenza wo mu Gwankana Football Club na yatanguye mu kibuga ndese anarangiza no rukino kurundi ruhande umugwa Napsa Stars wasinze umugwa Green Eagles Napsa Stars isanzwe ikinanwe umukinyi w'umurundi nsaba umukama Enoch ari kurundi ruhande Black Eagles isanzwe ikinanwe abakinyi babiri b'abarundi musore yaro hamwe na uri mwengu Jile ariko ku ruhande rero gumugwa Green Eagles musore aro yaratanguye mu bakinyi 11 batanguye mu kibuga mu gihe uri mwengu Jile yagiye kugombara ku munota wa 73 ariko ku ruhande rw'umugwa Napsa Star nsaba umukama Enoch yigize agaragara no mu rutonde rw'abakinyi 18 mu gihugu cya Tanzania rero bari bageze ku ndwi igira gatatu yiganaga NBC Premier League aho umugwa Namungo Football Club wasinze umugwi wa Ruvu Shooting igitsindo kimwe ku busa umunyegori na Himana Jonathan yakinye iminota yose y'urukino ku rundi ruhande ngaho nyene mu gihugu cya Tanzania umugwa Costa Union usanzwe kinamo abakinyi babiri b'abarundi Titi Mavugo Cedric hamwe na Nimubana Emery washoye kunganya n'umugwa Police FC usanzwe umenyerezwa na numumenyereza w'umurundi Jean-Claude Fusa iruruno rukino rero gwarangiye ino migwi inganije ubusa kubundi ku ruhande rwa Costa Union umukinyi ni mubona America dogo wewe yaragaragaye mu bakinyi 11 batanguye mu kibuga mu Getiti Cedric Mavugo nyigeze agaragara mu kibuga ku rundi ruhande mu gihugu cha Turkey bari bageze ku ndwi ya gatano yiganaga mu cicaro cha kabiri aho umugwa Malatya Sport washoye kunganya n'umugwa Manisa ibitsindo bibiri kuri bibiri Shimana Jospin na Ndize Eric ntibigeze bagaragara mu bakinyi 18 batanguye mu kibuga b'umugwi wa Malatya Sport ku rundi ruhande Sakarya Sport yasinze umugwi wa Denis Lisport ibitsindo bibiri kuri kimwe Patrick Anyanga ntiyigeze anagaragara mu bakinyi 18 b'umugwi wa Sakarya Sport kuko nuyigeze akaragara mu bakinyi 18 b'uyo mugwi ari kuvuga rero ibintu n'ibimeze neza kuri Patrick Kanyanga ari ku rundi ruhande mu gihugu cya Belgique cy'Ububiligi bari bageze ku ndwi igira gatanu yigana ryo mu cicaro cya kabiri aho umugwi wa Bershut waraye usinzwe n'umugwi wa Lomel ibitsindo bibiri ku busa Marco Weimers yari mu rutonde rw'abakinyi 18 ariko ntiyigeze ayinjira mu kibuga ku rundi ruhande mu gihugu cya Iran bari bakinye indwi igira kane yigaragira ku rugo muri ico gihugu aho umugwa Sepahan FC washoboye kunganya n'umugwi wa Aluminium Arak ubusa kubundi mu gihe Elvis Kamsoba yatanguye ku ntebe yabasubira abandi yinjira mu gice cya kabiri ku ruhande rw'umugwi wa Sepa Ahan ku rundi ruhande rero umugwa Istanbul Basaksehir muri Turki ukinamo umukinyi w'umurundi Ndayishimiye Youssuf batazira Nyange ubandanye vyitwara mu neza aho ku munsi w'ejo bari bafise urukino rwa derby bakinye n'umugwi wa Istanbul Besiktas mwigana rikuru rya Super League yo muri Turki urukino rurangira ku ntsinzi y'umugwi wa Istanbul Basaksehir igitsindo kimwe ku busa umukinyi Youssuf Ndayishimiye yakinye iminota yose y'urukino akaba kandi yaronse ikarata y'umuhondo ku munota wa 82 ku rundi ruhande mu gihugu cya Chypre munsi w'ejo rero bari babandanije iganwa rikuru ryo muri ico gihugu bita Championnat Chypre aho bakinye inkino zindwi igira gatatu umugwi wa AL Limassol ukinamo umusatirizi cyangwa kizigeza w'umugwi serukira gihugu inamba mu rugamba umusatirizi Saido Berahino washoboye kunganya n'umugwi wa Olympiakos Nikosia ubusa kubundi Berahino yinjiye mu rukino mu gice cya kabiri ku munota wa 65. Aya rero namakuru y'abakinyi b'abarundi ngine bagiye bavyitwara mu dushimira ikinyamakuru cha Sport 257 kibandanya kiduha amakuru atandukanye y'abakinyi b'abarundi ngine baba bafashimwe mu mahanga. Reka rero ndabashimira mwese mwashowe kudukurikira muri benshi ndetse ngaboneraho na kayo kubyifuriza umunsi mwiza Imana ibandanye ibatiza amagara. Ciao ciao.